Nesiyo se yuzuye ubwiza bwawe kuko wewe waugendera vyose birahinduka ivyari misozi bihinduka matamba
Yeah. ati wawe
birashoka
ati ibyiza n'imbabazi
ivyi
bizonya makro
iteka ryose
urashobora kurimba kana ngo
ivyananiranye imbere iwawe 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 ivyiza n'imbabazi bizonya makro iteka ryose
ati uri hano twese ati
uri hano kandi urakora uri hano kandi urashitsa uri hano uri hano uri hano
urashobora kumubwira turi hano ivyananiranye twese ati
ivyananiranye imbere
iwawe
thank you lord
ivyiza n'imbabazi
bizonya makro
iteka ryose Thank you.